I shine another night to shine. Akali, yeah, yeah. Uka kafi siya nzuki. Ndoto pe moni. Amezale katise. Menoo.